Thank you. ngoku sina ngila phambili nkulu
Hey, Bible! Hey, Bible! Hey, Bible!